certificate of love from Domingo and Supermonte Memorial School. Thank you, ETC. Thank you, Sophia. Thank you, Congressman.
Ako si Ma'am Merla Doromal Asong, graduate man sa Central Philippine University. As of now, nag-teach ko sa kindergarten sa Domingo Y Memorial Elementary School. So, thank you kids so much. Privilege kag matan school supplies nga ginhatag ninyo diri sa amon school. Kay I know nga need kid kag nakabuli gid sang dako sa amon mga estudyante. Madamo gid ka salamat.
Salamat si Pio alumni. Okay. Okay na.
Salamat pa kong Buboy.
Salamat Congressman Buboy.
Salamat Congressman Buboy.
Palakpak na palakpak. Salamat Tito